Mano, vipo.
Thank you.
Agatera usa, tiacha kidogo acha angalie baba.
Abana dawu. Thank you.